Azali Mutu, Ngunda Azali Mutu, Ngunda Azali Mutu, Ngunda Azali Mutu, yeah. Gundazali docteur, Gundazali musicien, Gundazali moto, yeah.
Gundazali moto,
Gundazali moto, Gundazali moto, Gundazali moto, yeah. Gundazali liberté, Gundazali bomoto, Gundazali moto, yeah.